ba kopane fa go buisana ka ga madi a bona a ba reng a saletse kwa morago a di pensione go gobalela mo tirong a di share le a mangwe. Magareng ga bona go na le matha seabelo yo o dirileng dingwaga di le some a mararo le borobedi kwa Impala.
Ke tlile ka lemala ke tla mmereko ke ya mmereko. So ke le metseng yalo ke tsamaile dingaka ka tshepisiwa gore ke tla fiwa 15%. Mara mo se sebaka 15% eo le yanong ga ke se ke kry-eng.
Edwin Molefe yo e neng e le mokgweetsi wa bese kwa Impala a re o feleditse a go beetse ditsebe le go nna le mathata a go utlwa.
Sentle sentle ne ke batla gore ke kry-e seo ke tshwanetse go se kry-a ka gonne ke tsene ko company ke utlwa.
Go sa dueleng ga di-share le gona ke ntlha e ba tshwenyang thata.
Ba di file di-keeper tse e leng gore re di-shareholder ba re fa dipitsa ba re fa dikobo. So ile tshwanetse ba re patele di-shares e be ba re fa bo 2000.
Impala ya re badiri ba ba pele ba ka dirisa mekgwa e e farologaneng go kopa dituelo tsa bona tse di saletseng kwa morago.
The mine is well equipped to deal with these questions via email or through our various operations, HR structures, the payroll structure, our retirement center.
Itumeleng Khajane, SABC News, Rustenburg.